one ma jeans paketi dziro razunguza patenga ndina chibanguza riri kupisa iri riri hot chiuya tibure shot iro sigi ruma nda munari guta nati munari guta chike
Chicken slice. I love it.